Okokuqala ngqa ngaphansi komqeqeshi waseSpain, izikhondlakhondla zaseSoweto zidlulele esigabeni samaqoqo emqhudelwaneni wamaklabhu e-Continental Premier League. I-Orlando Pirates idlulele esigabeni samaqoqo e-CAF Champions League kulandela ukunqoba ngo-1-0 iJwanengalaxy emzukiswaneni wesibili owandulelwe amanqam e-Orlando Stadium ngesonto. Ukunqoba okuncane kwengeze ekunqobeni komlenze wokuqala ngo-2-0 nokubenza bawine ngo-3-0 sekuhlanganiswe yonke into. Lo mqeqeshi ojabula uJose Rivera uncome kakhulu iqembu lakhe. "Sineqembu elithokozisayo," kusho Rivera, "iqembu labadlali abancane nabanekhono, inqwaba yabawinile. Bafuna ukuqhubeka nokuthuthuka nokuwina, baphinde baqhubeke nokudlala lolu hlobo lomqhudelwano, i-African Champions League, umqhudelwano othokozisayo esizobhekana namanye amaqembu ezingeni eliphezulu nemidlalo enzima. Ngakho konke kuzoza futhi sikulindele," kwengeza lo mqeqeshi waseSpain. "Nabadlali bethu abayiqenjini lesizwe elidlala ku-AFCON yinto esingayisebenzisa njalo njengeqembu. Ithalente likhona, izinga likhona. Sidinga kuphela ukuqhubeka sizimisele sikhipha konke esinakho." Ngemuva kokuthi iPirates ikhishwe iGalaxy ku-Champions League ngesizini edlule, kube nokungabaza ngekhono likaRivera lokuqeqesha e-Afrika ngemuva kokujabulela impumelelo eqenjini lasekhaya njengoba amabhakabhaka esefinyelela esigabeni samaqoqo. Lo meluleki waseSpain uzobe ebhekwe ngabovu ukuthi angakwazi yini ukuhola iPirates ukudlula esigabeni seligi encane. Idlanzana labadlali baleli qembu lingena esigabeni samaqoqo nesipiliyoni sokudlalela amaqembu esizwe njengoba amabhakabhaka elinda ukuqhatha kwemidlalo yamaqoqo ku-Champions League manje aseshintshele emkhankasweni wawo we-Premier Soccer League futhi azokwamukela iPolokwane City ngolwesibili. Bazobe benethemba lokuthi bazoqala kahle njengoba beshaya iChippa United ngesonto eledlule.